gange Nasasira gift she corporate goalkeeper runa korarero tutanse training yafe nga twetegekera next season era ekiroto kyange ng'omuntu okuwangula golden gloves n'ekiroto kya club okuwangula ligi ya next season ogenda ku continent mwebale nnyo mwebale.